Tuti bakunze ibiganiro vinginho bica kuri Indundi TV kandi baramuse nongere kandi ndabaye ikaza bivanye naho muherere muri kano kanya nkuko mubizi rero Indundi TV tudasiba ko matumazana makuru ashushe ngino cyane cyane ku bakinyi b'abarundi bakina hani wacu ndetse no hanze y'igihugu abarurezi abakinyi bakera bame twita aba legende n'abandi batandukanye nkuko mubizi rero haraciye iminsi havugwa amakuru ya Thierry Ndikumwe nayo aho yahevye guserukira Burundi mu nkino za athletisme ahitamo guserukira igihugu cya Espagne. Hari rero ku munsi wa mbere igenekerezo rya 17 ndamukiza umwaka w'2023 aho haramutse handikwa amakuru avuga ko Thierry Ndikumwe nayo umunonotsi w'umurundi atazosubira guserukira Uburundi mu nkino zo guhiganwa ku isi yose mbere n'ishyirahamwe ryo kwinonora imitsi ryo muri Espagne rikaba ryaramenyesheje ko uwo munonotsi agiye kuzaserukira igihugu cyabo cya Espagne. Iyo nkuru rero yatumye abarundi batangara cyane kuko ahora bizwi ko iyo agiye hanze abagiye guserukira igihugu cyamwibarutse. Aho rero ni nyuma rero iyo nkuru Thierry yaragize icyo ashikiriza ku rubuga rwiwe rwa Facebook aho yavuze ati cyatumye mfata ingingo yo kuza ndaserukira igihugu cya Espagne nuko kuva mu mwaka w'2021 Comité National Olympique du Burundi yahagarise kuza irampa agafashanyo gatangwa na Comité International Olympique atama mvu nimwe kuva icyo gihe natanguye kwigwanako ariko mbona ko atavyo noshobora atabufasha mfise kuko sinari gufata udufaranga nkorera adushira mu bindi urumva ko ataco nari kuba ndiko ndakorera ngira murazi neza ningene ubuzima bwino ubutoroshe. Thierry Ndikumwe nayo yongera ati kuba nafashe ingingo nibivuza ko nahevye canke nasigi igihugu canje camavukiro ndacara umwana w'igihugu ahubwo nuko nashaka koroherwa kugira nanje nshobore kubona uko nshobora gushika ku ndoto zanje kuko ninatera imbere nzoteza imbere umurundi sinzojya gutenza imbere umunya mahanga. Ayo rero namajambo rero ya Thierry Ndikumwe nayo yararangije asaba abajeje Comité National Olympique ko wo kwikubita gashi ikazira ronsa agafashanyo abanonotsi nkuko bitegerezwa. Murumva yuko ivyo byose uno munonotsi w'umurundi yagiye araronka cyangwa yagiye aracamwo nivyo vyatumye rero uno munonosi ahitamwo guserukira igihugu ca Espagne akanga rero guserukira igihugu ciwe camavukiro. Bamwe baravuga ati uno munonosi yakoze amakosa kuko n'abaronosi benshi badafashwa kumbure badahabwa agaciro mu gihugu cyabo ariko b'abarundi badahabwa agaciro mu gihugu cyabo ariko bobo bamandanyije bateteka igihugu cyabo. Ariko rero iyo nkuru rero yababaje abarundi batari bake babonye yuko bisa nk'uwahemukiye asa nk'uwahemukiye igihugu ciwe cama avukiro. Nyuma rero yayo makuru rero Francine Niyonsaba umunosi umurundi kazi ni ambassadeur Francine Niyonsaba nawe nyine yaragize icyo ashikiriza ku rubuga rwiwe nguru bumenyi iguye kwa Facebook aho yavuze ati na manere kanyingorane abanonotsi bahura nazo ndavuga abatwari nkino bamwe bamwe ko atarukundo bafitiye iterambere ry'inkino igihugu cyacu kuremo kwikunda bica intege abazikora. Paris mu mwaka w'2024 iri kwiregereza Seno di Burundi bobo ntubu nacyo bibabwiye mu kuzitegurira. Murumva yuko harimo ibibazo bidasanzwe mu ishyirahamwe rya Comité National Olympique rero murumva yuko harimo ibibazo bitari bike. Tumvirize rero uno munonotsi w'umurundi kazi Thierry Ndikumwe nayo atubwira impamvu yatumye ahitamwo guserukira igihugu cha Espagne mu gihe byari bizwi yuko iyo agiye hanze hose abaserukira igihugu ciwe camavuka. Tumvirize rero ivyo yashikirije ku rubuga ngurukana bumenyi rwiwe.
Ingingo yo kwirukira Espagne nibaza ko ari jewe nafashe ingingo, icyo mwamenya nije nafashe ingingo. Hama mu gufata ingingo muti vyagenze gute? Mu gufata ingingo nashatse koroherwa mu buzima, nashatse Uburundi sinahevye kubuserukira, nzokwama ndabuserukira naho hatazoba muri atletizimu, ariko nzokwama ndabuserukira, nzobuserukira no mu bindi, mu kugiteza imbere, na cyane cyane niyo ntumbero. Rero mu gushima guserukira igihugu cya Espagne, icyo nabamenyesha cyo mu kugiserukira ntibisigura ko umuntu aba aheza igihugu cyiwe cy'amavuko, murumva? Hari abagize amakomantere atandukanye, hari abayifashe nabi, hari abayifashe neza, ariko ni zose ndazi ko ari iterambere ry'igihugu. Hari ababitahuye ukundi, ariko siko bimeze. Icyo mwamenya cyo ni uko mu rukino, mu nkino habamo gufashwa. Urumva, iyo udafise ubufasha ntashobora gushika. Je, ndi umwana w'igihugu, ndi umwana w'u Burundi, nibaza ko icyo cyose muguma mugifise mu mitwe, mukamenya ko ntari umuzungu. Je, ndi umwana w'igihugu. Hama rero, reka ndabayagire, ndababwire uko byagenze, igituma nafashe ingingo yo guserukira Espagne. Ngira mwarabonye Poste Francine aherutse gushyira ko Francine Niyonsaba avuga ko hari bitagenda neza mu batwara Komite Nasiyonale Olempike. Mu bisanzwe twebwe nta bufasha dufise. Mu gihe tudafise ubufasha, umuntu wese yimenya mu kintu icyo ari cyo cyose, ntishobora gutera imbere. Rero jewe icyatumye mfata guserukira Espagne, ni ukugira nshike ku ndoto zanje, ni ukugira nshike ku ndoto zanje. Ariko icyo mwamenya cyo, ninashika no kuri nyandoto zanje, nibaza ko ari igihugu kizoba giteye imbere. Hama rero catumye mfata ingingo yo guserukira Espagne. Jewe maze imyaka itari mike nkora atletisme, ata bufasha, ata ko umuntu yigwako. 2021 niho rero byanyuzura rwose, byanyuzura kabisa. Ndabura imbwa n'imbwebwe, ndabura uwunshigikira. Comité Nationale Olympique di Burundi baranta. Hari imfashanyo bahora batanga ivuye muri Comité Internationale Olympique, je barahagarika kuyimpa ata mpamvu n'imwe, kandi ariko ndevoliwa. Rero nk'umuntu ari Burayi, wewe wigwa ko ikintu cyose, nibaza ko je ku ruhande rwanjye ntazo nari gushobora gufata udufaranga ndiko ndacya, hama nkaza kudonki gukora ibindi bidahwanye nabyo, urumva? Naba ndiko nkore ya zero. Bamaze kunyima iyo buruse nahora ndonka, niho rero vyaca barande kuraje cyane cyane rwose. Bamaze kundekuraza rero niho nacanga ndondera uburyo noshobora koroherwa kugira nshike ku ndoto zanje, kuko sinoshobora gutegura nka championnat du monde canke jeux olympiques wigwako. Ubwo buryo je ntabwo noshobora kuronka, kuko ni ibintu bigoye cyane kugira ube ngaha i Buraya ari we wimenya, ata muntu n'umwe agufasha. Ivyo bintu bishobora bake cyane. Nibaza ahanini ko ari ico vyavuye ko kubona Komite Nasionale Olympike itaba ba atlete, donc bonyene barakwiye kwisubira ko bagakora igikorwa cyabo. Ngira muriko murantahura. Aba journaliste bagiye kwandika ko ari inkuru mbi, nabo nibaza ko nabonye iya byakunda bari kuza ngaha bakamenya icyatumye mpindura kwirukira mu Burundi. Ariko kutirukira mu Burundi ntibisigura ko kuba utaye igihugu. Aba mwebwe abafana murakwiye gutahura icyo umuntu aba yashatse gukora, si ibyo, kuko ninatera imbere gusumba nibaza ko ari igihugu kizoba giteye imbere, urumva? Ninatera imbere nibaza ko nzoza gufasha umurundi, si nzoza gufasha umunyamahanga. Ngira ngo abakora atletisme barabona ko bitoroshe, barabona ko bitoroshe mu nkino iwacu i Burundi, ntibyoroshe na gatoya. Mu gihe ubu uba wigwanako ikintu cyose, utaronka ko competition mu mahanga, ntushobora gutera imbere. Ibyo byose biraba abatwara inkino mu Burundi. Icyo naje gusigurira abantu ni uko bamenya ko kudaserukira u Burundi kidatuma ushobora kuvuga ngo nguranse igihugu cya nanjye narifuza kugiserukira gushika kure, ariko uko nari meze donc ndi jenyine nta donc objectif yanjye nta nari gushika ku icyo ni cya mbere, urumva? Yego, uruhande rumwe hamwe birababaje kuba ntariko niruka ntariko nserukira u Burundi, donc hariho shoke naje ntibinezera. Ariko ku rundi ruhande naho ego ninaserukira Espagne nzoyiserukira, ariko mumenye ko bazovuga bati ujya ni Thierry ndi kumwe nayo origine di Burundi, ntibazovuga ati ni Thierry yavukiye muri Espagne. Oya, icyo menya cy'igihugu cy'u Burundi kizokwama kivugwa, nubwo noteye imbere gusumba, mumenye ko igihugu cy'u Burundi kizoguma kivugwa. Bazovuga bati ujya ni origine w'umurundi, urumva? Kandi ninatera imbere gusumba, mumenye ko akarusho kazoza i Burundi. Ninaza gufasha umwana wo mu ibarabara canke kwa, urumva? Ivyo vyose bigaruka hamwe iwacu. Rero abantu mwiyumvira ukutari kwabo mwarihenze gose, ahubwo mwonyipfuriza amahirwe. Ntimwari guca muvuga muti ndi gihemu, oya, nta wohemukira igihugu ciwe, nta gihugu kizoza gisumba u Burundi, nta na kimwe. Nibaza ko hariho abariko barabitahura. Je ku ruhande rwanjye biratahura iki? Kuko mu gihe ndi mu Burundi ijana ku ijana, nkaba mfise umuryango mu Burundi, famiye yanjye iri mu Burundi, ntushaka kuvuga ngo narahemukiye igihugu, ntibikunda. Abavuze ukonye barihenze gose, barikosoa. Ahanini kwari uko, nivyo narinje gusigura ku bari bafise amakenga, kuko narabonye amakomantari menshi atandukanye. Hama noca ku banyamakuru b'Abarundi, mu gihe babonye inkuru nk'ijya batigeze babaza umuntu ari zo batari gushoka baca bandika batabanje kubaza umuntu, kuko baratumye namwe muca muvuga ibitari bikwiye, kuko ntimwari muzi impamvu. Ku ruhande rw'iwanje nkasaba Komite Nasiyonali Olimpike di Burundi ko bo kwiyumvira bonyene, bo kwiyumvira, kuko uku ni uguhemukira abana b'u Burundi, je niko novyita. Kuko iyo izo bategerezwa gukora batariko barabikora, baba bariko barahemukira abana b'u Burundi, kuko hari impano nyinshi mu Burundi cyane, hari abana bakomeye cyane muri atletisme ariko badafise ingene bashobora gusohoka, urumva? Badashobora kuronka amahiganwa hanze y'igihugu, ariko twizere vuba ko bizogenda neza nyabujya, bariko barubaka ikibuga cya kijyambere, aho ngira bizotera bitora inzira. Abadukurikirana mushobore gutahura neza, mutahure neza, ntimupfe kwandika izo mutatahuye, ahubwo ni kudushigikira. abantu mugire mu mutahure neza ninatera imbere nibaza ko ari Uburundi buzaba buteye imbere icyo kintu mucyumve bose seno ibandanye igira ishyiremo vrema ishyiremo ingufu irekura amafaranga y'abatleti bagenewe bayatanga uko nyene kuko nka jewe ndeka kubabesha kuva 2020 bamaze kunkuramo nta yindi shwa nari kugira narigwanye ko jewe ariko nagize nti reka nkore nta kindi kandi byaratumye ntera imbere ariko sindiko ndacanye intege n'abandi ba atleti nibakomeze amantrenema nibaza ko izi mesaje zizoshikira bo muri komite nasiyonali bazogira icyo nibaza ko noneho byabahaye ikigo kuba baranteye akagere hama nkagaruka ku evoli wa barantaye icyo mwamenya cyo nta na mesaje bigeze banyandikira bati felicitations 2022 ne passe jewe narakoze neza urana nigwako nta mesaje yo muri komite nasiyonali olympike nta muntu yigeze ambara ati felicitations urumva peut-etre ntibari kubikora kuko bari bazi ko ataco bamfashije niyo mpamvu batari kubyubahuka ivyo vyose vyaranciye intege cane gose rero abafana baca abantu mwese vrema mubona iyi mesaje muyitahure nimusubire kwiyumvira ikindi jewe n'iyi mesaje nashatse gutanga kugira ndabahe umuco kuko hari abantu benshi baguma bambaza ati kubera iki wahinduye kubera iki wahinduye nibumve impamvu nahinduye hama bumve n'ivyo ngiye gukora ariko ivyo ngiye gukora nini icya mbere ni ugutera imbere ni ukugira amagara meza nkatera imbere hama ibisigaye bizoza nibaza ko iterambere ryanjye ari iterambere ry'u Burundi kuba nk'akarorero ejo cyangwa hirya ejo ninaza nkaorganiza amakompetisiyo mu Burundi nibaza ko ari ikintu cyiza kizoshimisha abandi ba atleti kuko mu Burundi dufite amahiganwa make cyane byinshi nifuza gukora ntashimye kuvugira ngaha bizotuma umu atleti ashobora guhiganwa hanze n'ikindi kigoye cyane mu Burundi ni ukuronka donki impapuro zo gusohoka igihugu kugira uje ukina amahiganwa icyo kintu kiragoye cyane ni mu bintu byankoze ko mu myaka maze ngaho i Burayi bo rero ni ivyo kwari izo nashatse kubabwira kwari ugutanga iyi mesaje hama mwe mwankurikiranye mwakoze nibaza ko abajurnaliste abantu bagiye barakomanta ibitandukanye bashobora kubona ino mesaje bayitahure bumve ko jewe ndi umurundi ijana ku ijana bumve ko nubwo muri kompetisiyo ntazoseruka nk'umurundi ariko bazumve ko iterambere ryanje ari ku Burundi ngira nayo babwiye ntibazovuga bati Thierry umu espanyol ego bazovuga ko naserukiye espanyol ariko mumenye ko bazovuga bati Thierry ojindi Burundi
ni Thierry ndi kumwe nayo mbega nk'umukunzi w'inkino mbega nk'umukunzi wa atletisme mbega nk'umurundi wari we wese wavyakiriye gute mubona yuko Thierry ndi kumwe nayo ari mukuri mbega hagati ya Seno mbega hagati yo kuvuga yuko agiye guserukira igihugu cha Espagne bivanye n'ingene atahawe agaciro mu gihugu ciwe bivanye n'ingene atahawe agaciro na Comité National Olympique mubona yuko ari vyo koko vyari bikwiye yuko ahemukira igihugu cy'u Burundi akaza guserukira igihugu cha Espagne commentaire yawe irakenewe ndese na like rero ndabashimire mwese rero mwashoboye kudukurikira muri benshi ndese ngaboniraho na cardio ko kubifuriza umunsi mwiza mubandanye mukurikirana ibiganiro bica kuri Ndundu TV hasta la vista.